ajajalo kasuma ajidaye kare ya shawa shawa saudiya ilaji min yalla alhaji shebi mayenjiye ya kanyawa
akiri bari bari tsoro aje tsoro ba da kanda ne aje yi dai.